kudako bakudiza mukama matutola kwebyo byatuwa tugenda kusoka nebirabe byesente ate oluvanyuma ebinagwa tugenda kutona ebirabe bikalu nga tujjira mu bisomesa byaffe okuva ku kayanja okutuuka ku wakaliga sub parish bisomesa byaffe ebyerubaka bigenda kutukulemberamu okutona ebirabe bikalu.